Abangaboni sebeyobona mina ngeke ngkwazi ukuvakazela omunye umuntu kodwa uthando lwakho
mina ngizotshela bani
uthando lwakho dalimilini sukumishosha lentando yakho abangaboni sebeyobona mina ngeke ngkwazi ukuvakazela omunye umuntu kodwa uthando lwakho
mina ngizotshela bani nangulomlilo lilo 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 lilo